canji iya gidanmu kai ka san tarihin yansu eh manyan mata sai riga sun samu canji iya gidanmu wallahi iya adadin canji kenan zuwan da ake kiran ma kaka